ngiphuza ngiphezu kwentaba enkulu udombosi ithi mfuna siphuze usoba gangi noma ngilele angivusa umama uthi phunyuka atshela imhlophe
awubantu ngithathele lithu ungakashiwa ngibonke mama we ubi emtipezenta yona ilusizo lukhulu mama we ibafulile abatuli abanjane amehlo kudala besemnyameni ilusizo njalo nezidingo zonke ezifunwa ngabethu ngudi sondela nawe.